yacho liponso mpatso zangzimu era sikare nanga sikula chikonverero cha chikuru popeza kuti tikukumbukira kubadwa kwa mpulumutsi wathu ambuye athu Yesu Kristu. Abale ndi alongo tikangopereka nsembe yathuyi jeti la kumachimo athu kuti titsire nsembeyi ndi mitima imbere. pempere. Mulungu watu mawalitza usiku noera pakutipatsa mwana wanu amene alikuwa kweni kweni kounikira anthu onse. Tikupempani mtitandize kuyenda masiku onse kukuwala kwake komweko kuti tikakondwere naye kumwamba. Tikupempha zimenezi kudzera mwa mwana wanu Yesu Kristu Ambuye ndi Mulungu wathu amene ali ndi moyo ndi ufumu ndi mmodzi nanu ndi Mzimu Woyera tsopano ndi pa nthawi zosatha.
Thank you. amene akhala mdziko la mtima wandiweyani kuwala kwaonekera. Inu Mulungu, mwachulukitsa mtundu wanu, mwawonjezera kukondwa kwa anthu anu. Iwo akukondwa pamaso panu, monga mmene anthu amakondwera nthawi yokolola. Ndiponso mmene anthu amakondwera pogawana zozitola mkondo. Pakuti inu mwathyola boli limene likawalemera, ndodo zimene akamenyera mapewa awo. Ndiponso makwapulo ya anthu owazunza, monga momwe mudachitira pamene mudagonjesa Amadiyani. Ndithu tsopano iliyonse ya munthu wankhondo ndi chovala chilichonse chovika magazi zidzatendewa pa moto ngati nkhuni. Chifukwa mwana watibadwira, mwana wamuna wakwasidwa kwa ife. Ulamuliro udzakhala mʼmanja mwake, ndipo azamtchula dzina lake Phungu wodabwitsa, Mulungu wamphamvu, Atate amuyaya, mfumu ya mtendere. Ulamuliro ndi mtendere wake, dzizankha dzizakulirakulira. Iye azakhala pampando wa mfumu Davide, ndipo adzakhazikisa ndi kuchilikiza ufumu wake pochita zachilungamo ndi zaumbwiro. Kuyambira nthawi imeneyo mpaka muyaya, changu cha Mulungu wamphamvu zonse ndicho chidzachita zimenezi. Mawu achauta.
Thank you. umsole Paolo ali mele Tito wemunyina lesa ali sokolole Paolo lakwe ila kusikira mo abantu bonse ila tufundo kule bomsula lesa twila kongelela Mulungu ngwa wakanonse nokuti tulenda abatekanyama abantukama abakutamenyalesa munshita ino eyakuikana panonse iyo tuchili tulelo lela nechisukulo ukushikukutya kuwepalo ilio kuchinda nikwakwaneza mkulu nomulukushi wesu yesu kristu ukamunena ewa ikose leomwini pamlandu wesu pakuti atilukule kumasanu yesu nokusandulila kulungu kuluwakuba kuluwakuyika ulusakama nuye kulawa aya emashilo yaesa
imfumu ibe nenu atumfembila nsuma umoluka mutakatifu ayimambele kwafumine icewo kuli Kesalo Augusto ichakulemba bantu bonse iyo imilembele yali iyankanshi iyacitsirwe ilio Sirino ali mulashi musiria na bonse baleya kulembwa cila muntu kumushi wakwe Joseph nao afuma kumushi kuNazareti kwa kukalie aya nina kuJudea kumushi wakwa David uitwa Bethlehem icho ali wa mung'anda na muluko lwakwa David pakuti ayelengi kwako kumwena Maria uwo aukile uwali nefumo vatile iyo valipo ncita yakupa umwana yakufikira awe apapa umwana umwaume uwembele amukomba munsalu nokumulalika mulimba pantu twamwene ncende mung'anda yabeni mulyakwini muchalo mwali vakachema abalelo lokushikumumpanga balekomboshanya kulinda niwampanga shabo malaika wa mfumu ayimini nakwe bali nokuchindani kwakwa lesa wawakupa kuchengelo chabo awe nomwenso wabekakawu kalamba nomba malaika abe vati mwitina ala naisa mushikikira insansa ishikalamba ishikaba ishabantu bonse ukuti lero umurubushi namufyalirwa ni Kristu imfumu necha kumushira ko ichi mulesanga akana vakapombere mumfa nakalala namurimba awe papene fita fyamuru fyaronga nakasange pamo na vamalaika fyalarumba nyanalesa afiti amarungo kulilesa mumuru mutali nechiko chemuchalo kuvantu avo akutemwa iyi emila ya
Na ifwebe ne ene ma
matulelomba kulibesa ukweba tumungu mibwesu tukwate sansa ukweba tumungu mibwesu tukwate omutende ukweba tumungu mibwesu mube chimute ene matulelomba lelo lelo bakufikirishe fifintu lelo bakuti fifintu fitu chitikire mumyeo yesu tulino kuikala shana kanshi na tumona mwifunde ya pakubale kasesema Isaya alati no kuti iyo insanse shesho bakweta bantu shinga shigenza sabali ni bakwata bakusepa leno fwebe ngiba ni munotu ibalini kabili ino nishita ya kubia ino ine abali ni bakombe nchitwesha kandalekana kula batu abali ya kutuwa lima mabala banu maya kulima mabala tuwala biala tuwala posa mwe mbuto mufili ndi imbuto shalaka kwa tri shamena tuwala bali ya po na shamena tuwala sekwila no kisekwila tuwala biko mfundo ya mfundo wa panshi tuwalika imbuto shia amataba ya kutakote alea alea kula awe tuwala sekwila na kambi tuwala bika kabili mfundo wa kambi kani fiala kula tuwala kwa tri fisabu banuma ya lako nkapo inshita ya kusepa inshita ya sansa inshita ya chibote bantu ifya kulia ifya mweneka tuwakula ikuta loku womba tuwakula womba fe mini mo yesu wino wino leno echo male kweba chakuti paku kwa ten sansa mungu miwesu paku kwa ta ichibote mungu miwesu paku kwa kere mfumu ifye wele mungu miwesu fish pinga chitine mfumu mungu miwesu Mungu ni wesu tufwile tuwaba abantu ababombela imfumu. Mungu ni wesu tufwile ukuba abantu abalungama. Bakumone sansa, bakumone chibote, bakumone mutende. Mungu ni wesu tufwile ukubombesha. Nende batira patebeka lesata, mafuka chushi, mabininane, fingi fine fintu tufwile kwa fibombela. Ukufibombele fintu muli Kristu. Ukufibombele fintu muli lesa. Ukuba abantu abalungama mungu mwesu. E icho lelo tuinga chitila infumu iifyelwe. E ichi tuinga chitila, e ichi tuinga chitila lelo bakutasha umulukushi wesu. Pa vintu ifisiwe vya kuchitile, baku tukubula, na ifwewe ne, kuti tuwa mbombela, mkulu ungama, kuti tuwa mbombela, mmuli inganya, kuti tuwa mbombela, na ifwewe ne, mmuchite muko. E chokanshi, tuwa chitila baku barama bebo yesu, lelo tuwa lati, tatuwa kulati fye, lelo, mwefumu, ndefwa ya, mchitile kwe feto ndekabi. Lero ona ndefwa ya umpele kwe feto ndekani. Lero na ifwe pakutasha. Tuwala ipushe mfumu tuwalati ushe. Finshi ni inga kuchitila mumwe wandi pakuti kusansa mshe. Kabili pakusansa mshe mfumu kusansa msha abantu ponse ebo tuikala nabo. Abantu ponse ebo tubomba nabo. Abantu ponse abo pepa nabo. Bamunyinene natumfa mumbira nsuma ubushikubwerero icyo kine kanshi ikire kitika Yusufu n'omukashi wakwe Maria uri nefumo amai Maria alitipakati bamosi ndi pambo wake Yusufu akupita ku Judea akupita ku Bethlehem popeza kuti Augusto ija mfumu ya Roma ya nena kuti anthu onse aenekera kuberengedwa mdziko ndiponso Joseph akupita Yusufu akupita ndi mkazi wake amene ali ndi
pakati akusata malamulo adziko lake koma tasimvera ndicho kuti pamene afika kuja kubeterehemu kumuzwa beterehemu kujudeya idadi itafika nthawi yakuti mkazi wake akhale ndi mwana koma kunalibe mano ayi wokuti akuti akhale ndi mwana umene ndi chifukwa chache mwana anabaka muja mmene amasungira ng'ombe ndiponso mmene adayika mwana ni muja muchinthu chodyera ng'ombe ndiye mmene adayika mwana chifukwa kudalibe kompereka kwina lero tikasinganiza zimenezi tingati senso kuzifuza kuti zikuthandauza chani zimenezi zinthu zakuti mwana amwikanso muja mmene ng'ombe zimadyera ndithu uyu mwana akakula uyu mwana adzakhala chakudya cha moyo uyu mwana adzakhala chakudya cha anthu onse uyu mwana adzakhala chakudya chamene chidzachiritsa anthu onse ozunzidwa ndi matenda ndi mavuto osiyanasiyana pa dziko la pansi pano ife onse amene timamudya kudzera mu ukaristiya timapeza moyo ndipo pokamba kuti timadya mwana timadya thupira mbi ya yesu khristu sitimati simangoona kuti timandiosakira anthu ndi kwapa ndipo wanwa kuti anthu ayi ise sitimachita zinthu zotere ise sitimadya anthu ayi ili ndi thupi la mzimu woyera timadya chakudya icha mbi ya yesu khristu kuti tifanefane naye mu moyo wathu kuti ife tikhale manja a khristu mu moyo wathu kuti ife tikhale maso a khristu mu moyo wathu kuti ife tikhale miyendo za mbiyathu yesu khristu mu moyo wathu kuti ife tipereke mtendere konsekonse mu moyo wathu ndiponso tikapitirizabe kudzifunsa funso limeneli limene tikudzifunsa kuti kodi ife tidzachita bwanji mu moyo wathu pothokoza mbuye athu yesu khristu ifenso tiyenekera kukhala chakudya kwa anzathu ifenso tiyenekera kukhala anthu amene amabweresa mtendere kwa anzathu ifenso tiyenekera kukhala anthu amene abweresa ulemerero kwa anzathu ifenso tiyenekera kukhala anthu amene alukira bwino kwa anzathu kope kuti akationa chabe anthu akazimvera bwino akationa anthu kumvera bwino kumeneku kusafana ngati kutidya anthu akazitidya ife akazitidya ife ife tikazizipereka ndiponso pamwepo kutidya ife anthu akazikhala ndi moyo akazikhala kusangalala ndiye kuzipereka kumeneku ndiye kuzipereka kumene ambuye mulungu azazipereka ndiye kuzipereka kumene mwana uyu amene atipatwira tsiku la lero azazipereka pambuyo pache ndiye zimene zidzachitika abwera pakati pathu tsiku la lero ngati mtsogoleri wathu kuti atitsogolere kuti ationetse kuti mu moyo wathu tiyenekera kukhala bwanji kuti ationetse kuti mu moyo wathu sitiyenekera kukhala anthu apakamwa anthu apakamwa ndi anthu amene amachita zinthu zoyipa anthu apakamwa sitingathe kuwamvera bwino ayi anthu apakamwa sakonza kutichiritsa ife anthu apakamwa amanga mchimwa kukhalira mumene tiyenekera kugwirizana mumene tiyenekera kugwira ntchito kugwira ntchito yabwino kugwira ntchito mu chilungamo osati kupeza zinthu njira zoyipa kupeza zinthu zimene tikufuna pa dziko la pansi pano koma akutifunira mtendere ndiponso akufuna kuti ili ntchito tigwire bwino mu moyo wathu tipitirizembe kuzifunsa mu moyo wathu kuti uyu mwana amene abadwa tidzachita wanji uyu mwana amene abadwa ndidzamupatsa mphatso ya bwanji kodi ine mboyo wanga ndidzawukhala bwanji kuwotokoza ambuye mulungu pa ntchito yozizitsa iyi pa ntchito yodabwitsa imeneyi imene andichitira ine mu moyo wanga kodi ndidzamuthamanda bwanji mulungu ulemu ukhale kwa anthu aja onse amene akonda mulungu pa dziko lapansi pano popeza kuti ngakhale tizipeze mumavuto osiyanasiyana ambuye mulungu adzatipulumutsa popeza kuti iye amene ali ndi chikondi chachikulu potipasa mwana wake kuti akhale ngati ife palibe zimene sangathe kutichitira mu moyo wathu so note timuthokoze tisamuthokoze chabe ifeso mu moyo wathu chen timuchitire zabwino amen.
Thank you.
Atate ife tonse anaanu tikuyamika chifundo chanu chosaneneka chifukwa ukatitalitsa koposa pakutipatsa mwana wanu Yesu Kristu Ambuye athu. apokelele mchina Yesu. ali mzimu wanu wera atzairetse mbatso zathu zino zisanduke thupi ndi magazi ambwe athu Yesu Kristu. Iye asakatifere pa mtanda adatenga buledi na kuthokozani ndi kunyema napereka kwa ophunzira ake nati, landirani idyani nonse, ili ndi thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa cha inu. Chimodzi-modzi akatakudya akatenga chiko na kuthokozaninso ndi kuchipereka kwa ophunzira ake kuti, landirani imwani nonse, ichi ndi chiko cha magazi anga, magazi ya chipangano chatsopano ichosatha, magazi amene adzatsiridwa chifukwa cha inu ndi anthu onse kuti afafanize machimo. Muzichita izi kuti mundikumbukire. Tiyamike ntchito zotipumutsa.
Atate, mukumbukire nyumba yanu ilipo katika lonse la pansi, ive tonse nyumbayi kutikometsere chikondi chathu, imodzi ndi Francis Papa wathu, ndi Episkopi wathu ndi ansembe onse, kuti tithandize tonse kukondana koposa. Mukumbirenso abale athu amene adafa akuyembekeza kudzauka ndipo amene adafa akukupirira chifundo chanu ndipo akufa ena onse apatseni chimwemwe chakuonana nanu takwatananu kutichitireife tonse chifundo kuti pamodzi ndi Virgo Maria amayi a Mulungu ndiponso apostoli anu ndi oyera onse amene adakomera inu pansi pano ifenso tikalandire nawo moyo wosatha ndikukuyamikani kutamandani mwa Yesu Kristu mwana wanu.
Chifukwa cha iye pamodzi naye kwa iye muona ulemu wonse ndi chiyamiko inu Mulungu Atate amphamvu zonse pamodzi ndi mzimu woyera pantawi zosatha.
Thank you.
Tate atu muri mwamba.
Yeah.
kuchira mchinyanya tikuti masansa mkeni mwena Bethlehem wachivemba tikuti imoni imoni kwa nonse wa Christmas matamata tisana pelekezi ziwizo za lero tipemba alendo amenitwa pepera limozi kuti aimirire tiwaziwe tiwarandire kuno kwatu kuseti dishes alendo visitors Program akuti zapitirizabe mu 2023 na project yoyamba ni prison ministry akutipemba kuti tingatenge maemero kwa makomo yolembedwa kuti Father Charles Chilinda works of charity and mercy kulekeza abambo mfumu na onse ya mungu Jesuit community pano pa St. Ignatius alopereka tokozo kwa inonse ya pano pa St. Ignatius na kutufunira mafuno abu ino ino nthawi ya Christmas na chaka ya chichiri kuza ziko
Jesu Kristu amene atibadwira siku la lero.